Kimi no na pe halua, ei te ala monono. Kua kui ka aina, me ka landa ki la. Kapua ke lau ke aloha, no hau I kau ka reku. No kapua lo ke lau ke aloha, no hau I kau ka reku. Ko ala ona ona I ameri, ho lale mai ana valea. E valea pu a kume oe, ka ana no e au ho'o I po. A he I po oe na ui aloha, ka ano I a ku uku uzai. Ho'i mai ka ua la e piti, oe ai ka manawa ku pono. A kaha upu kaha li a ka I ini, me oe mauloa no ia. Haina ia mai ka puana, nunau green rose ke aloha. Haina ia mai ka puana, nunau green rose ke aloha. A sweet lele. Hanani lele hua, ha e hanala e shuola e hanala, aloha ole oi a automobile shukumaka shukumai, ka a bicycle go front come back, and the beach car ding the ding dang, and the little jeep beep 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 beep, kuana kamakani e.
I'll go grab the stuff and then you can make your way into a song.
Okay.